Chimoro na bet moska somo pinyi Kaneno kakaji chandore pi Chunyano onchuth marumo gigeno Kaneno kakaji sandore pi Chimoro na bet moska somo pinyi Kaneno kakaji chandore pi Chunyano onchuth marumo gigeno Kaneno kakaji sandore pi Oto duo edaleno Kina gini donje mono Kaya sote loto walo wabange Gombo na dwarona Chunya gombo mwana donje dala Gombo na dwarona Chunya gombo mwana donje dala Mwoto duo edalano Jomaju kina gini donje mono Kaya sote loto walo wabange Gombo na Oh,